Buke sikubingelele sikwamukele indaba yehora lokuqala emini. Lezi ndaba nizethulelwe unkosazana wakwaDambuza Magupa. Nazi ezinohlonze emini nje.
Very disappointing at the conduct that of the ANC. You know, we find ourselves now having to respond to yourselves.
Umholi we-MK Party uJacob Zuma usekhishwe isinqumo sokuthi aqoshwe ku-ANC. Unikezwe iy'nsuku ezingamashumi amabili nanye sokuthi aphikisane nesinqumo esithathwe yikomiti elibhekele ukuqondiswa kwey'gwegwe.
We really want to engage with SALGA. We know that there's been some work that they've been doing. We are going to cooperate, collaborate with them to find an enduring solution.
Ungqongqoshe wezogesi uDokotela Kgosiyenzo Ramakgoka uthi umnyango wakhe imboni yezamandla i-NERSA kanye ne-SAGA babheka ukuthola isixazululo sentengo yogesi emba yeqolo. Umholi we-MK Party uJacob Zuma usekhishwe isinqumo sokuthi aqoshwe ku-ANC uzonikezwa iy'nsuku ezingamashumi amabili nanye zokuthi aphikisane nesinqumo esithathwe yikomiti elibhekele ukuqondiswa kwey'gwegwe. Uma efuna ukuphikisana nesinqumo.
Izindaba zokukhonjwa indlela kukaZuma zisabalale izolo kusihlwa kulandela ukuphutshuka komqulu wekomiti elibhekele ukuqondiswa kwezigwegwe ku-ANC okuyilo eliphume nesinqumo sokuthi kunqunywe uZuma enhlanganweni. Umhleli wezindaba zombusazwe i-SABC uMzwandile Mbeje uthe isinqumo sekomiti bekuvele kulindelekile ukuthi sizofinyelela ekutheni unxamalala akhonjwe indlela.
It's not surprising at all, given that when on the 16th of December, former president announced that he would be campaigning and voting for a newly formed party then, which was MK, that was in violation of Rule 25 of the ANC's constitution.
UZuma wamemezela ukuthi uzokweseka iqembu lakhe elisho umkhonto wesizwe engeyona ingxenye ye-ANC. Nokuyisenzo lesi esishayisana nemigomo yenhlangano njengoba wayesagcizelela nokuthi useyilungu lokuqina le-ANC. I-MK Party isigxeke isenzo sokudalulelwa kwabezindaba isinqumo sekomiti lokuqondiswa kwezigwegwe ngaphandle kokwaziswa kanye ne-MK Party.
Very disappointing at the conduct that of the ANC. You know, we find ourselves now having to respond to yourselves you know, off the back of a document and a ruling that is circulating on social media when we haven't actually received this formally, neither President Zuma.
Ngesonto ledlule oyilungu le-ANC uTony Yengini okunguye obemele uZuma esigcawini sokuqondiswa kwe. Kuzwakalise ukuthi kuzofanele udaba likaZuma lwedlule kuzona zonke iy'nhlaka ey'fanele ngaphakathi ku-ANC ngaphambi kokuthi kuthathwe isinqumo maqondana nokuthi kukhona yini okwenziwa uZuma ophambene nomthetho osisekelo kanye nemigomo ye-ANC ngokuzihlanganisa kwakhe ne-MK Party.
Ukulalelwa kwesinqumo senkantolo yezokhetho malungana nesicelo se-MK sokuchitha imphumela yokhetho lukazwelonke lwalonyaka angeke kuqhubeke njengoba bekuhleliwe namhlanje ngemva kokuba lolu daba lukhishiwe ohlwini lwamacala asenkantolo. Lokhu kuza emva kokuhoxa kwakamuva okufakwe yi-MK Party kube sekulandela i-IEC icela lenkantolo ukuthi iqhubeke nodaba olwaveza iy'nsolo ezibucayi mayelana nokuthi ukhetho belungenakho ukuthembeka. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela Kgosiyenzo Ramakgoka uthi umnyango wezogesi namandla uhlela ukusebenzisana nenhlangano yohulumeni basekhaya i-SAGA kanye nesikhungo esibhekele ukulawula imboni yezamandla i-NERSA ukuthola isixazululo sentongo yogesi emba yeqolo.
Ethula umbiko wezamandla wamasonto onke ungqongqoshe wezogesi namandla uDokotela Kgosiyenzo Ramakgoka uzwakalise ukukhathazeka ngokwenyuka kwentengo yogesi kuleli nokushaya kuzwele kwabadla imbuya ngothi. URamakgopa uthi umnyango wakhe uhlela ukubambisana nenhlangano yohulumeni basekhaya i-SALGA kanye nesikhungo esibhekele ezamandla i-NERSA ukuqhamuka nesixazululo.
We really want to engage with SALGA. We know that there's been some work that they've been doing. We are going to cooperate, collaborate with them to find an enduring solution. And then it must be rules-based on how we are going to do that, the pricing and the tariff framework. And this is where NERSA is indispensable.
URamakgopa uthi imizamo yokusimamisa ezamandla seyiqala ukuthela izithelo njengoba mhla zingamashumi amabili nantathu kwephezulu i-Eskom ibe nomthamo wogesi olinganiselwa ezinkulunganeni ezingamashumi amathathu nantathu zama-megawatts.
For the first time, I think since 2018, we had the availability of 35,000 megawatts plus. And this, the last time we had seen these numbers was on the, about 6 years ago, the 16th of July, 2018.
URamakgopa uqhube wathi ayisithupha amaziko ogesi e-Eskom asebenza ngokugculisayo njengamanje.
Now we've seen that we've got about 6 power stations whose EAF is about above 70%. Kusile and Midupi, you expect them to be in that category because they are some of our newest power stations.
Umbigo uSihle Dlamini wezindaba ze-SABC.
Izikhulu zomnyango wezemfundo e-Eastern Cape zivakashele isikole i-Rocklands High eKarich kulandela ukubulawa komfundo neminyaka eyishumi neshagalolunye ubudala okusolwa ukuthi ubulawe ngomunye umfundi. Lesi sigameko senzeke kuphuma isikole ngolwesihlanu ngesikhathi abafundi beyogibela emotweni abahamba ngayo ngaphandle kwamagceke esikole. Intatheli yethu Lerato Fekisi ulandela lolu daba.
Ndiyazibusela mhlanise lapha e-Rocklands Intermediate School apho isebe lezemfundo lizile esondelweso sikolo nika psychological support after umfundi ofunda ugrade 10 ehlatywe ngomnye basele ngoko noMr Mbulelo Mphuphu oyi-chief director kwi-cluster yasebhisha kwisebe lezemfundo. Mr Mphuphu uthemba nizenamhlanje ondondeleso sikolo lizonika inkxaso kwabafundi abenzekelwe esi sehleko.
Yewe, msasazo silapha ngokuthunywa yintsumpa yesebe umama uMastop kwakunye nomphathiswa kwesebe lezemfundo ubaba ohloniphekileyo ufundile kade bandiqononondisile ke ukuba mandifike apha ukuze ndizokwazi uqiniseka ukuba siyanika inkxaso silisebe lezemfundo kwaba bantwana nezititshala zalapha kwesi sikolo ezimphefumlo udandathekileyo xa kungoku nje ngenxa yesisehlo. Silapha ke ukuzokwenza loo nto kwaye ke ndize nayo itim yonke esuka apha kwesithilini nesuka e-head office ukuba masibe nako ukunika le nkxaso kwaba bantwana nezititshala.
Tata uMphuphu, ingaba ikhona na inkqubo eziqalwe esikolweni ngoba sivile uba abafundi ababini besilwa omnye wahlaba omnye entameni ngemela ikhona ngoba inkqubo iqhubeka esikolweni to ensure that abantwana xa becaphukile abenzi into yohlabana and also in terms of support for gangsterism and also to stop also ibullism apha esikolweni.
Abantwana balapha akulula ukuba bangene kwizinto ezingabhadlanga ngoba ootitshala balapha bazimisele bayasebenza kakhulu bahlala abantwana be-occupied kodwa ke kungeni ibekho le nto sisehlo selishwa.
Lowo ngumbulelo Phupho osuka kwi-chief director yasebe lemfundo apha empuma kalweni esithi uzoqinisekisa ukuba i-safety abantwana iyaqinisekisa apha esikolweni kodwa kumba sibele back to in studio.
Kusenjalo kudutshulwe kwaphangalala uthisha wasesikoleni samabanga aphansi eLindelani enyakatho yeThekwini. Umnyango wezemfundo kwaZulu Natal uthi lo thisha uhlaselwa abalisi ababili abebehlomile. Akucaci kahle ngeminye imininingwane ngalesi sigameko. Okhulumela lo mnyango uMuzi Mahlambi uthi owengamele lo mnyango esifundazweni uSipho Hlomuka uzwakalise ukushaqeka ngalesi sigameko.
Somnyango wezemfundo kwaZulu Natal sishaqeke kakhulu kabi ngeindaba zokuthi kudutshulwe kubulawe uthisha laphana esikoleni ephikiswayo endaweni yaseLindelani eNtuzuma ekuseni la kuthiwa abalisa ababili bangena esikoleni bamdubula phambi kweingane. Ungqongqoshe usecele ukuthi ke amaphoyisa alisebenze ngokuphuthuma lolidaba lolu ukuze abenze bobubi bakwazi ukuthi baboshwe bajeze kodwa ke usethathe ithuba leli lokuthi adlulise amazwi enduduzo emndenini kathisha nasemndenini wasesikolweni wonkana.
Sisathi qhu eyitolo kanti uMasibuye sizokuphathela udaba oluthi
balezigameko siyalwa siyakhuluma siyayangisha sezikoleni sizama ukukhuluma nabantwana kodwa kubonakala ukuhlaselwa kwabantu besifazane loyiqhubeke njalo.
Umphakathi wasemthwalumu uyabhikisha ngaphandle kwenkantolo yemantshi la kuvele khona umfana oneminyaka eyishumi nesithupha ubudala osolwa ngokunukubeza ngokocansi kanye nokubulala. Sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibuke ukuthi umholi we-MK Party Jacob Zuma sekhishwe isinqumo sokuxoshwa ku-ANC unikezwe iy'nsuku ezingamashumi amabili nanye zokuthi aphikisane nesinqumo esithathwe ikomiti elibhekele ukuqondiswa kwey'gwegwe. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuzo icinga amagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola. Umphakathi wasemthwalume uyabhikisha ngaphandle kwenkantolo yemantshi la kuvele khona umfana oneminyaka eyishumi nesithupha ubudala osolwa ngokunukubeza ngokocansi kanye nokubulala. Lo msolo kusolwa ukuthi ubandakanyeka nakwamanye amacala futhi abucaya endaweni. Njengamanje sixhumana nentatheli yey'ndaba ze-SABC uVusi Khumalo onkanise khona le emthwalume.
Umphakathi wasemthwalume uphume ngobuningi kubawo-ke ukuzoveza ilaka lawo kakhulukazi ngodaba oluthinta umsolo oneminyaka engu-17 osolwa ngokubulala aphinde futhi adlwengule enye intombazane. Kodwa-ke isigameko sokuqala senze ngonyaka odlule asolwa kuso sokubulala intombazane neminyaka eyisikhombisa nesigameko sokugcina-ke kuthiwa isanda kwenzeka nje ukuthi ubulele intombazane kanti iyaphila senzeke ngeledluleke njobe seze waboshwa namhlanje kuvele kafushane-ke lapha inkantolo yasemzumbe. Uzokhumbula-ke ukuthi lapha inkantolo ijwele ukuba ney'gameko ey'ningi kakhulukade sikhuluma nomnyango we-social development wezenhlalakahle abantu basho le ndawo le sebeyibone njengendawo eney'gameko ey'ningi zokuhlukunyezwa abantu besifazane nezingane. Ke sikhulume-ke nalo singathi kahlehle ubongi wakwasithole wemnyango ngathi kahlehle wenhlangano okuthiwa i-Women of Umthwalume uzosichazela kabanzi-ke ngokuba khona kwaba la ukuthi bazokwenzani. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho, sitshele kafushane ukuthi ngabe nizokwenzani njengo-Women of Umthwalume.
Namhlanje sihlangene la enkantolo yasemzumbe la kuzovela khona umsola oneminyaka u-17 obanjwe this month ikade atheka khona umntwana na 7 years otheme ngabeke ebanjwa waphinde wakonfesa ukuthi nomntwana owaziwa ngosinethemba Ngcece owaduka last year ngoSeptemba u-9 days watholakala esesinakele isidumbu sakhe waphinde wakonfesa ukuthi naye futhi uyena wambulala waphinde wahola amaphoyisa futhi wawayisa endaweni yesigameko la amenzakalisa khona.
Kuthini ukukhathazeka kweni ngale ndawo? Kade sikhuluma i-DSD uthi umnyango uthi ukhathazekile ngale ndawo ngegamelo kuzenzeke njalo zokubulawa nokuhlukunyezwa abantu besifazane kakhulukazi ney'ngane.
Sikhathazekile kakhulu, angifuni ukuqamba amanga ngoba lezi gameko siyalwa, siyakhuluma, siyayanga. Sasezikoleni sizama ukukhuluma nabantwana kodwa kubonakala ukuhlaselwa kwabantu besifazane kuloyo qhubeke njalo. Kodwa nje njengabantu abasukumile emphakathini ukuvikela abantu besifazane kuyabonakala ukuthi umsebenzi osasihlalele muningi kakhulu. Ngikhuluma nje izolo sinenye futhi i-case lakhona umfana ebuyele khona intombazane. So kuyabonakala ukuthi lezi gameko ziyaqhubeka ziyenzeka emphakathini, azifuni ukuphela.
Siyabonga. Okay, asisho-ke lambukele emakhaya naso zonke indawo lapho thamele khona lolu daba ukuthi cha kulinde ukuthi umsolo aphinde abuyele futhi mhlazinhlanu kuncwaba okuyinyanga le ezayo kuzobheka kuzoqhubeka nalolu daba asolwa ngalo kubulala intombazane eminyaka eyisikhombisa ngonyaka odlule kanjalo futhi nolokuhlongula okudaba-ke olwenzeke ngenyanga edlule.
Uphiko oluphenya amacala akhethekile kanye ne-Transnet bayisa i-Netbank enkantolo basola ukuthi amanye ama-akhawunti axhumene nekhomishana yokubhonyozelwa kwamandla ombuso awavaliwe kanti abanye abantu abathintekayo basasebenzisa lawo ma-akhawunti. I-Netbank kuthiwa izovikela icala elibhekiswe kuyona futhi izolandela nokumangalelwa okubhekiswe kwa-Transnet nabanye. Okhulumela i-SIU uKaiser Kganyaga uyachaza.
This is the interest that we're charged. Let me put it as simple as this way we say. When Ayanda gets involved with the bank and they charge you interest rate, the interest rate, when it is variable, the interest will go down when the interest rate goes down, and it will go up when the interest rate go up. But then this regiment and whoever was working with them in Transnet changed that to the highest level of a fixed term interest rate. Therefore, it meant even when the interest rates were going down, the money that the Transnet had to pay was just fixed at a high, very high rate. Therefore, they have paid this 2.7 above, because they were going to pay the interest anyway. But as far as our calculations are concerned, they have paid 2.7 billion rand more than what they were supposed to have paid. And we are saying that if this is not stopped, this transaction, they will continue to pay because it was a 15-year deal. Starting in around 2016 somewhere.
I-NPA ifake isicelo esiphuthumayo sokumisa ukudayiswa komunye umhlaba owangaphansi komasipala iMahikeng eNorth West. Lo mhlaba kuthiwa wadayiswa ngokungemthetho eminyakeni eyishumi nesithupha edlule, futhi ubandakanyiswa nophenyo lwenkohlakalo olwenziwa amaHawks.
Lo mhlaba kuthiwa wadayiswa ngemadlana nje encane engafanele ubukhulu bawo. Umnikazi wawo usefuna ukuwudayisa futhi yize kusakhona uphenyo oluqhubekayo ngokudayiswa kwawo. Ukudayiswa kwalo mhlaba kusaphenywa yize sekuphele iminyaka eyishumi nesithupha. Inkampani eyawuthenga ngamanani aphansi iwile ngaphandle kokuqedela isikweletu sayo kumasipala. Lo mhlaba udayiselwe enye inkampani endalini ngesamba sika 16 million amarandi. Abomthetho bazama kaningi ukumisa ukudayiswa kwalo mhlaba bethi le nkampani yawuthola ngenkohlakalo. Manje babuyele enkantolo emva kokuthi umnikazi ephinde ewufake endalini futhi. Ummelwane wenkampani uthi lokhu kuwukuhlukumeza inqubo yomthetho. Uphiko oluphenya amacala omphakathi NPA iyaphika ukuthi sebenzisa inkantolo ukufeza iy'nhloso zayo.
The NPA will not allow suspects to remain with proceeds of crime in their possession. It is not an abuse of process. We'll await the application for the rescission of preservation order.
Amaqemba phikisayo Northwest athi kumele kubhekisiswe amabhuku okuthengwa kwalo mhlaba ukuze kuxazulule lolu daba.
We are quite concerned that even now the case is ongoing and there's no conclusion to it as to when will it be concluded. And on the other hand, the actually, person who bought the property legally is now about to auction.
This particular situation, let's believe that the NPA will be able to stop the auction so that the investigations can be concluded and so that justice will prevail.
Action SA calls upon the provincial NPA to immediately establish specialized anti-corruption courts, additional forensic expertise in the NPA to ensure it has the capacity to effectively and efficiently investigate corruption.
Owayeyimeya yomasipala eMahikeng nabanye abayisithupha bavele enkantolo ngamacala okukhwabanisa, inkohlakalo, ukuntshontshwa phakathi kokunye.
Phansi uhwebo lerand ezimakethe emini namhlanje libiza u-R18.36 edoleni lasemelika, libe ngu-R23.55 kubhondo, kanti lingu-R19.91 ku-euro. Ipula lasebotswana libiza u-R1.30 igolide libiza $2,390 i-ounce, i-platinum yona ibiza $941 i-ounce, uwoyela ongahluziwe ubiza $80.34 umphongolo. USimone Biles ukhuze ibuye emdlalweni yama-Olympics eParis, kanti lokhu kuthakaselwe kakhulu abalandeli. UBiles okunguyena mdlali wama-gymnastics oneyindondo eyiningi wahoxa emdlalweni yaseTokyo emva kokulimala. Abantu baphume ngobuningi ukuzobuka umjaho wamahhashi waminyaka yonke, iKing Cetshwayo July, obubanjelwe eRichards Bay ogwini osenyakatho yeKwaZulu Natal.
Kula maviki lengcile bekunemjaho yomahhashi lovumile KwaZulu Natal, iDandi July lobe yimpumelelo. Lo mjaho wamahhashi ke ulandzelwe ngolomunye kulembela sonvo lesibuya kuyo, iKing Cetshwayo lobe useRichards Bay.
Sithokoza kakhulu kuqala kwi-district yethu iKing Cetshwayo ngokuthi iqhubeke nokuthi ifake i-funding noma kumbe ukuthi mayenze uhlahlomali lwayo. Iqhubeke nokufaka imali kulolu hlelo.
Umdlalo ovulelekile lo, futhi esesiwenze waba sezingeni le-professional ngoba sibiza bonke nodokotela bamahhashi nabo bonke abazohlola nokuthi inkundla la iyoyini.
Bantu bavele tinkhalo tonke bede kude ubukela la mahhashi.
Kakhulu umhlekazi ngangendlela enibona ngayo apha izinga lomdlalo wamahhashi.
Ndize ngondaba zotywala bhuti. Nangwe ngena ngoku uzodlala yena, ndiyamthemba futhi uba uzowina.
Bojoki abawuvali nezenani umlomo.
Ngijabule kakhulu baba ngoba ukwina lapha bengelula neze. Yena njoba nani ibonile ukuthi bela lapha ebandeni kodwa mina ngizizwa ngijabule kakhulu.
Labanyendi labe bakulomjahu wemahashi waseKing Cetshwayo bathembise ukuthi nakanjani batawubuya naseminyakeni lodako. Mina ke ngingumthuthuzi Ndlovu. Let Tinzaba SABC.
Bukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Sibeka lapha indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa umusa wenkosi uve nani nonke.